Nani?
Yebo.
Igama lami nguJabulisile wakamthethwa. Namhlanje uSaturday. Umhla 15 esitenga. Ngizokwenza ipresentation kaMMM. Sizwe. UMMM umele ukuthi stand for Mavodi Mondial Movement. UMMM Global is a self-management community by participants aim in providing each other financial help on the principle of gratuitousness, reciprocity and benevolence. So UMMM uzele ukuthi sizoprovidana financially ngemali, sizosizana. Ukuthi singabe sesimini sesendlala osansansi sikwazi ukuthi mawufuna noma amacosmetics ukwazi ukwathola MMM uyakusiza ngalokho. UMMM njengoba sengishilo ukuthi it's like a donation exchange. UMMM is a social network that connects the one who wants to donate money with the one who wants to get money. Participants transfer money directly to each other. Peer to peer system. So MMM umuntu awumnikezi imali esandleni kodwa iba through i-network i-social network la iconnecta khona abantu abafuna ukudonate imali yabo. UMMM awunayo i-central account. It will not collect your money. So UMMM awunayo i-central account njengoba sengichazile. Imali yakho singayi account inesizini. Imali yakho usukuyifakela omunye osuke efuna usizo lwemali ngo MMM. So ama facts about UMMM. UMMM started in 2011 as a new project ku Saji Mavrodi Moscow, Russia to create a new fair financial order. So UMMM wafika nono Saji Mavrodi owase Moscow. So ukuzosi sendela imali ukuthi ibe fair to us, ibe in order in other ways. As a World Mutual Aid Fund community, primarily to free the people from the bondage of financial slavery. While those people like Ekoletini, nithi nizwile financial slavery. Ekoletini, ungabi nekolete eningi, imali yakho, it says right. And it speed up to, up at the very first day, it's beginning. So, uLokhuzana le mali lena yabe isinyuka ngendlela abantu abasuke bathanda ngayo uMMM ya increase ngendlela enzima kabi. USaji Mavrodi, which is the founder of MMM and the leader of MMM in social financial community. MMM is sure to be his life work, but not only the one. So uSaji Mavrodi akadiphendele kuMMM kuphela. Una nezinto ezinye akazenjalo. Usethi Mavrodi having a degree in mathematics. So usethi Mavrodi wasengishilo ukuthi wayene degree ya kwa mathematics. Ucaca ukubani le ndoda le iyayikhaliphile, ihlakaniphile, ikwazi ukucreate izinto through the web. Zihambe ngaleyo ndlela leyo. He worked as a programmer and took part in the development of the first operating system. The company he founded was the one leading the computer equipment distributors in Russia. Yes, ngicabanga ukuthi niyezwa lapho ukuthi uSaji Mavrodi wathi waba nenkampani yamakhompyutha eRussia. He was a deputy of the Russian parliament. Aphinde abasePhalamende. Khaliphile le ndoda. His literacy work were published at the and they sold in the bookstores. So ebengezilokho kuphela, ebebuye ebhale iy'ncwadi uSaji Mavrodi. Took off his screen bunny play were made into movies, his poem were turned into the songs. So ebe buye enze nama poem, ama poem akhe la wagcina ebana ngamaculo yonke lonke. Now this was a voluntary network becomes as a community of millions and millions of people from the one then more country worldwide. So yeah, speed up to millions of people la emhlabeni. Abantu bayithanda, fastest growing community in the world, yagrowa kakhulu to donate exchange program. Like about $15 billion assistance provided. MMM gives you technical basic program which helps millions of participants worldwide to find those who are in need and those who really provide help with their spare money. So MMM, if you provide a help, or providing imali yakho ugcina olele phekwayo osazophinda uyidinge ngelinye ilanga awuyabona lena nkosisi yami kuyaphuthuma bese wena uyayithatha uyayifaka MMM, which is wrong. Donate nge-spare money yakho. I-spare money yakho ile mali le ongayijahile ukuthi uzoyisebenzise. Khona lezi mali esimathi nazo siyabona le ngiyobuye ngisebenzise uma kwenze, kodwa engine-show yayo uzoyisa engaka. So yileyo mali okumele ukuthi uyisebenzisa MMM. How does it work? When you declare the willingness to give help by clicking the provide, okay, kune personal office yakho lana kwa MMM, lawo ibona khona ukuthi imali yakho inyuka kanjani. Leyo ndawo leyo siyibiza nge personal office, and imali yakho na siyibiza ngama mavros nothi ngama rand. Mavro account will start growing at the moment of deposits at the rate 30% per month. The calculations of interest occurs twice a week on Tuesday and Thursday. Imali yakho osuke uyifakile, leyo amount yakho, leyo spare money yakho osuke uyifakile, izokhula ngo-30% ngenyanga. So ikhula kancane kancane ke, like Tuesday and Wednesday. I mean Tuesday and Thursday. La isikhula khona. Ayikhuli ngo-30% zonke lezi zinsuku ukuthi ngesonto u-Tuesday u-Thursday. Obviously shoot ngo-30% laba, no. Ikancane kancane till i-reach lo 30% ngenyanga.
Kusazwakala kodwa mina.
Say you have an announced willingness to assist with 100 rand. Okay, like isibonelo lesi. Ukuthi if une willing your assist or your provider a help ngo-100 rand. Izovela ku personal office yakho as 100 mavros and will immediately start growing. Ngenkathi ingena imali uyifakile imali yakho iyaqala iyakhula kancane kancane njalo. Then kuze kufike ku 130 ngenyanga, which means 100 rand uzala u 30 rand after 30 days. Benefits. We are offering mutual aid with 30% growth per month donations. Okay. Look at the ngushus. If you donate ngemali yakho inyuka ngo 30% ngenyanga. Ama bonuses. After having registered and making the first donation, the participant will receive a bonus in the amount of, like if you donate $20, if the donation is from $450 to $199, uthola $20. If you donate $100 to $299, uthola $50. Ama-referral programs, ama-referral bonuses. If you register, then you get 10% from all donation participants you invited. Like if you invite umuntu, lo muntu lowo kwimali yakhe leyo bazokunikeza u 10%. Like uma ufake 1,000, obviously wena bazokunikeza 100 rand. Bazokunikeza from bona as ukukubonga. Not from imali yakho ukuthi bazothatha emalini yalo okade ngenile bese benikeza wena. Akuhambi kanjalo. Inviting new members from the community is your additional contribution to the development. Becoming a manager by finishing manager's tax and earn manager's bonuses. Managers of MMM community can create their own multi-level structure and get the bonuses from each of the donation of every participant in their structure. So ka MMM
kuyafundwa MMM kunesikole
osifunda for 10 days online ukuze uzoba i-manager. If we manager uthola ama bonuses. Ngabe sizwisi nge-referral, like umuntu omfakile or omtholile uthola u 10%. Usuyi-manager ke manje. From uLokhuzana the first level uzothola u 5%. uphinde kwi second level uthole 3% kuya kanjalo 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 kodwa kahle kahle hle managers athola
u 5%
kuba MMM kunama bitcoins. We use Bitcoins to exchange global. Bitcoins are our success to global community. Bitcoins is a concept of network that enables as a new payment system. Okay. Kunama Bitcoins. Ama Bitcoins. Nakhona kuse imali usuke une account yakho ka MMM. Lapho also ungasayibi zikhona ngama rand. So ama Bitcoin nama rand kahle kahle kuyinto efana kuphela ukuthi igama leliya. So wona ama Bitcoins aka MMM azala kamnandi lapha.
Azala ngo-50% ngenyanga nawo.
Namazari, if ulokhuzile ungenile kumazari, uthola umuqala ukungena as a participant, uzothola u-50% for your first donation. Then mase kulandelake uzothola
yeah, u-30% wakho nje. Kune we my kune personal office leyo ngiyakhuluma ngayo if ufuna ukuregister.
Awusandelana kimi.
Lana kune provide help ufunakelise. Sungasula. Na kuno provide help
ungifuna ukubonisa lo uthanda ukukhuluma.
No, get help. So if uzofakela umuntu upressa lo. Uma usuzoyithatha uzofakela umuntu upressa u provide help. Uma uzofuna ukuyithatha upressa u get help. Abantu kubonakalile. Noma bonuses akho ke lawo osukwafuna. Konke kuse kuzovela la kwi personal office yakho. I personal office yakho inawo ozibona khona ukuthi ususebenze kangakanani. Nanokuthi ama participants osubatholile mangakanani. Kuyavela konke lokho kwi personal office. Uma usu lokhuzile kune page lakho otholayo laphayana e-office lakho again. La elitshela khona ukuthi uqale nini ukujoyina MMM, ubani manager yakho, numbers zakho, yini le email address,
yonke lento efana naleyo.
Kune form lana uma ufuna ukuregister. How to start participating? You register on a website. It's http://rsammm.net. Ila o register khona. Ungena kulelo page lelo esuke libhalwe kanjalo. If ufuna ukuregister